ntituzinanye donc yashimye nkuko basanze abatipe benshi babikora top alishik aratesa eh ace amamagara turajyame ndamutwarinda commande ndayivyara kandi duhure ngaho nitwara tuvugana na kintu na kimwe no yivyara komo nokora maraso aregwa n'Imana ariko mu muryango nzogenda mvuga iki Jean nzovuga umutipe twahuye nabo rewe nari nabimwemereye tuba tuzi le mec arakomeye canke kwa abashuga dadi urabetse kare babantu bakunda cyane cyane nk'inzi taye zanje za Perli irakoze
za nuwa mu star ushobora kuvyarira wewe
eh Perli les autres sont des karumukobwa atesa yishima gusa vraiment nka double gender shaka mu byo ndamukunda cyane cyane
turabaramukije mwese abakunzi ba Imperial TV tukaba tuongera kubamenyesha ko ari kiganiro dusubiye gukora kandi ni kiganiro twemvise umukobwa nyiza bon numukobwa kuma réseaux sociaux tudi nka la Perli ariko si turashaka kubibwira umu invité wacu mwitwa gute
eh nitwa nkuko mubizi nitwa la Perli irakoze
ya umushaka ku réseaux sociaux ashaka kumutura kuri la Perli irakoze la Perli irakoze ikintu cadukoranije ngaho no munsi ni kintu dushaka kukubaza la Perli no munsi uragiye kuryoherwa la Perli no munsi uragiye muri house party la Perli biraryoshe bisavye ko ukesha then bisavye ko ukesha uciye wisanga wararanye no muhungu après yo kurana no muhungu uci usanga watwaye inda yiwiwe est-ce que la Perli iyo nda wo yivyara canke
no
iyo nda ni osha kwivyara donc woyikorora
yes
donc ukora maraso ugakorora iyo nda
neza canke
usha kutubwira igituma co tuma ukorora inda
eh premièrement ndasohotse le mec nituzinanye donc yashimye nkuko basanze abatipe benshi babikora bashobora gusohoka bakeneye kuryoherwa nabone kuba bakunda kuryoherwa cyane babonye umukobwa ari sexy au top ari chic aratesa eh ace amamagara turajyame ndamutwarinda commande ndayivyara kandi duhure ngaho nitwara tuvugana na kintu na kimwe no yivyara komo nokora maraso atari bimvuye ko ari kubera yuko le mec tutazinanye bishobora guherera no ngaho hamanwe ndamubyarire no sinshobora
bo la Perli abandi bantu batubwira ati umwana aregwa n'Imana havyara Imana umwana urashobora kumurera hanyuma Imana ikamurera umwana urashobora kumurera utazi kazoza kiwe abantu benshi bavyaye nta mabije bari bafise ku mabanki abantu benshi bavyaye nta bon nta buryo bari bavuga ngo uyu umwana ngo tumuvyaye kubera ko dufise ngo bije ngano kutuzomureresha ariko turamuvyaye kandi Imana izomurera kandi azokura la Perli twari dushaka uno munsi utubwire impamvu yo tuma ureka kuvyara uwo mwana then wemeye guhura n'umuhungu wemeye kumwamburira impunzu none fruit iza kuva muri bijya mwakoze ucivuga ko utobishobora woca ukora amaraso ahubwo woca ukuramwe umwana kumvo izahe
eh premièrement musanze mubizi Perli n'umukobwa akunda gusohoka cyane arahura n'abantu Jean batandukanye abastare benshi comment konda kwamburira munyuma ngavyarira umwana ego umwana turabizi aregwa n'Imana turasohotse turagiye kuryoherwa hama munyuma tukiye kuryamana ndakwamburiye urambonye hama munyuma ndakubwiye ko ndagufitinda Jean twahuye uwo munsi nyene hama ndakuvyariye ilevre nivyo turabizi umwana aregwa n'Imana ariko hari ikintu kimwe abakobwa bo badatahura turabizi yuko nunda gisubiye umwana aregwa n'Imana ariko mu muryango nzogenda mvuga iki Jean nzovuga umutipe twahuye nabo rewe nari nabimwemereye kubera ko mbonye ashobora kuba ari mwiza cyane canke iki gusa sino canke ndamvuga kubera ko sino canke ndamonda ngo namubyariye umwana no rero Jean nyeshatse kuvuga yuko no kandi nari nabivuze no korora inda kubera ko imvo zitamvuye ko ari kubera yuko uwo mutip twabonanye rimwe hamanda muvyarire c'est quoi ça non
Okay, la perle yatubwiye ko umuhungu baba bahuriye muri house party atoshobora kumuvyarira. Ariko la perle itumuhitishijemo mu ba star twaba tuzi nka mu Burundi, ashobora kutubwira umu star umwe boshobora kuvyarana, then akatubwira ati Jo mustari kanaka nteyinda sino ikuramo. Cyangwa mustari kanaka nteyinda jeno ikuramo paske mbona ubuzima bayemo nawe nyera ari muri tag life. La perle nuwahe mustar. Uvuga ati je uyu mustari anteyinda vraiment. Je peux accepter kurera umwana malgré yuko atosha kumfasha me uyu mustari je wa nteyinda ndashobora kwemera inda nkayitwara amezi 9 kandi nkayivyara no mustari uwahe ngaha mu Burundi amugiye guci wacu jusha kugutera inda hanyuma ukavuga ati je uyinda no ivyara peu importe
umbajije mu Burundi
yeah abastari nyere tuzi ngaha mu Burundi bakora byitwaramwe neza nuwahe mustari ushobora kuvyarira wewe
Perli Lezo sasamuzi kari umukobwa atesa yishima gusa vraiment nka double gender shaka mu byanda mukunda cyane cyane kandi ko mvuze umuste dusanzwe tuzinanye sino nda kuvuga ngo banda bafize na double J
yani double J unamwamini na uramwemera ku buryo uvuga ati double J anteyinda jewe natomfasha amezi 9 jewe no kwimenya kandi umwana avuze kuri double J jewe no mufasha
ego kandi ko nawe nasanzwe bizi arabizi cyane double jane mugenzi waje turicana kenshi namande mubwira uravye nasuriri uravuga ati lo mec a la tessa ego bram agutwengeye that since
so la perline giki cyagutumye ukunda double jane giki cyagutumye ki conspire kuri double j tuzaba star benshi bari nga mu Burundi tuzaba star benshi batesa abastar benshi That begins an edza mugauga to get double J one hey in da Eva Nasishwa could diskitana ninda yojenha no kuram. Nigiki chaku te ukunda double J.
Double J kuva tutana na menyana kubanana na mumenya Jean Narakunda ndamuku kwanza natango kuni ndirimbo ziwe ndagira ma TikTok kenshi ndirimbo ziwe rero mu nyuma nkuko abakobwa benshi bakunze gusohoka twarahuye aramamagara avuga ati uyu mwana arishe vraiment sana arumuga turasangira turicara hamwe rero ubu nyine ubugenzi buracabandanya ariko double gender mukunda cyane gose kya mwana vraiment ni mwiza lo type aratesa ego ego vraiment kai cyane double gender no muvyarira double gender ni jigiwe rumva riratuma sana ego
okay so la perle nk'umuntu agukeneye nk'umuntu ashaka la perle yo mutora hehe yo bigenza gute yo bikora gute
se telefone abakeneye numero yanje bosaba bakumva gusa sinavuze ngo ni double J gusa no no lo type aje atesari chique atari umusare ego kunga afisa mahera jan vraiment akambwira ati Perle ishaka kudukora ibi nibi nibi kai je vraiment nagukunze twende tuna asha aryohegwe sana
So Perle birashitse mu type murahuriye muri boîte RFC 300000 akubwiye Perle je vais passer la nuit avec toi j'ai 300000
bugihe no bani sohokanye ndafite dura kumwemerera sindi kumwe na sheru wanje sindi kumwe na papa na mama brother kugira ncunge turashobora kugenda kuberako 300000 tekira ni menshi ni menshi cyane gusa nyene bega abakobwa nshya ikintu twitiranya kenshi yo dusohotse turabana n'abahungu benshi benshi batandukanye mbega hari ikintu gusa kimwe ngira nuko tuba twidroze ndazi sinzi mbega tuba tuzi le mec arakomeye canke kwa abashuga dadi urabetse kare abantu bakunda cyane cyane nk'izi taye zanje za Perle irakoze urumva baraje barambiye mwana nagukunze ibiki ego arambiye kasayo mahera turagiye mbega ndazi agwaye iki nagwaye koma urumva rencho gituma kandi kenshi bashuga dadi turakunze iyo bavuze kwikingira umwe ngababwiye ndazi babwiye gukora amaraso bwawe ya nge babaje bonye inoti barekura nubagore hama rero gusa wari wambajije ingene bonora ndafite telefone bashaka kundondera kuri nimero rezo sose nitwa Perle irakoze umukobwa musanzwe muzi akunda kubaha ibintu bishasha cane gose kandi nawuranzi yekuranzi ya
Perle uwo mushaka yo murondera ko nyene hanyuma Perle muvise ko umustanga mu Burundi yosha kumuterinda kayemera ko ari double J rewo umuntu yemera wa mbere bwa mu Burundi. So Perli tugushimire cyane wakoze kubana natwe, Perli wakoze cyane kutwitaba, twibaze ko ikindi gihe nitwagutuma ko uzo twitaba, ama tubibutse ko ikiganiro mu gikorana na Imperialtv mukurikirane umushishikare.